chiesa qui in mano, o chiesa qui in mano, o chiesa speciale, nimbo chiesa lo puto si ammina.
Reca, trugem în Jamborghi mana, I jambo dusangiru no musi ni suite, ni continuite ya message twaheruka kurabira hamwe ubwo twatangiye turaba yu ukungene insinzi mu buryo bugaragara ifitanye isano n'insinzi tuba twanesheje indani muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Twarabonye ukungene muri twebwe hari intambara nyinshi zitandukanye, kandi izo ntambara zitandukanye tugenda duhura nazo mu buzima, zimwe zivana n'ibihe bitandukanye ducamwo, izindi zikabari ingaruka y'inyifato y'abandi bantu kubitwerekeye, izindi zikabari yewe n'ingaruka rimwe na rimwe zivana na twebwe ubwacu ku nyifato yacu. Rero izo ntambara ziba muri twebwe kenshi ziduha kuba abanyantege nke imbere y'intambara zitandukanye tugenda duhura nazo mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ikindi ni uko hariho n'igihe usanga umuntu aba yashitse ku ntsinzi, umengo hanze umuntu ukamengo yashitse ku ntsinzi, yashitse ku bintu runaka, hari urugezo runaka mu buzima bwiwe abantu kumbure bashobora kumufelicitako, abantu bashobora kwifuza mu buzima bwiwe, ariko kandi ukaza gusanga uko ugo rugezo yashitse ko rimwe ruje gusamburwa na vya bibazo biri mu buzima bwiwe atigeza yitwararika, atigeza arondera gutorera inyishu hakiri kare. Haleluya. Amen. Rero ni ngombwa yuko tugaruka kugira ngo tubanze twitwararike ibiri bwina muri twebwe, kuko insinzi turonsi ndani iraza kwimanifesta no ku buzima bwacu bwo hanze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikintu twabonye dufatiye kuri ku buzima bwa Yefuta, nuko kuntu nyuma yo kurealiza ubuzima bwiwe, ivyo yahuye navyo bikomere yaciyemo nibiki, ariko kandi akabona n'ama responsabilite yifuzaga gushika ko mu buzima, cette fois akabona arabishitseko, amaze kubona yuko abishitseko aza kubona yuko ikibazo kizoba ari kibazo gihagaze kukungena mezi ndani. Amaze kubona uko amezi ndani yuko bishobora kumuteza ibibazo ejo kuvyo ashaka gushikako, canke no kumabanga yari yarahawe, Yefuta acaza imbere y'Imana, araza arondera Imana, atangura gusuka umutima wiwe imbere y'Imana. Abo twari turi kuma mu gitondo nabwiye nti hari igihe umengo Imana ntiri kwiragira icivuga muri situation zacu, hari igihe umengo Imana iri mu gacerere muri situation zacu, ariko ikiri ngombwa nuko kuntu twebwe twaje imbere yayo, nubwo umengo ntiri kwiravuga, ariko kubana nayo gusa ubwavyo bifise kinini bikora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Na beretsa karorero kari mu gitabo cha Luka igice cya 19, inkuru kenshi tumenyereye ya Zakayo. Uyu mutipe Zakayo yari umuntu akorera muri iki gihe cyacu novuga Ober. Yakira amatax amakori, yakira amakori y'abanyagihugu. Ikibazo Zakayo yari afise nuko abakoraga bose mu vy'amakori babaga bariko barakorera ubwami bw'Abaroma, kuko nibwo bwaganza gisi. Rero ni nabwo bwaganzaga Isirayeli. Nubwo yabaga ari umwisirayeli ariko Abisirayeli ntibamubonaga neza kuko bamuboneraga mu gicapo cyo gukopera n'Abaroma mu kubanyaga mu kubatwara utwabo. Ariko kandi ikirenze ivyo niyo mpamvu uzosanga kenshi muri Bibiliya abatoza kori n'abanyavyaha bajaga mu mugwi umwe bashirwaga mu mugwi umwe kubera yuko abatoza kori yo abantu mukora muri OBR no muri finance muzaje muba maso kuri kike abatoza kori batoza gikori bagaca baniyongererako ayabo ivyo bikabatungisha cyane rero murumva ico ndiko ndavuga barati muraba maso ufete hijya yuko bakoperaga n'Abaroma mu kuzana makori ariko kandi barabiza bagakoresha ububasha bahawe n'Abaroma mu kunyaga abantu mu kubataksa ayarenze ivyo bikagenda bibatungisha. Iyi niyo yari situation ya Zakayo. Ivyo rero bigatuma Zakayo anenwa n'abiwabo kubera uko kuntu yari ameze. Kandi iki kintu mucumve neza. Kuguma bamunena no kuguma bamucira urubanza ntacyo vyigeze bihindura kukungene Zakayo ameze. Iki kintu rivuye ko tucumva kuko de fois hari igihe tubona intege nke ziri mu bantu ukambe ngo kuvuga ibibi byabo biza kugira icyo bikoze mu guhindura ubuzima bwabo ariko kandi ikintu nagiye kuremaka igihe cyose du pointa ku ntege nke z'umuntu bituma nyamuntu aduhunga munyumve neza sindi ko ndavuga yuko utobwira umuntu ikosa aba yakoze ariko iminsi yose kwa mucira urubanza umuntu birashobora kutamukiza ahubwo bikamwegeza kure yawe hanyuma akaja no mukibanza cuko aza no kuba mubi kurusha rero abantu uko niko Zakayo vyari bimeze hama rimwe Yesu agendera igisagara ya Zakayo yabagamo ciyeriko Yesu ahageze abantu bose barashengerera bari bamaze kumva makuru na Zakayo yamaze kumva makuru nawe aja kugushengerera ariko rero ikibazo Zakayo yari afise kubera yuko yari ari mugufi ntivyakundaga yuko abona Yesu keretse igihe yari kuba ari imbere munyuve neza nta kibazo cyari gihari kuri taye ya Zakayo kuko igihe yari kuba ari imbere yari kubona Yesu ariko ikibazo gihari nuko Zakayo badashobora kumwemerera ngo abacemo hagati aje imbere kubera igicapo bamufise ko Zakayo acagenda ahengera yamaze kumenya inzira Yesu aza gucamwo acaragenda aduga igiti kugira ngo cette fois basi ndi hejuru ndamukubita ijisho Yesu ahageze arahagara ambwira ati Zakayo manuka uno musi jewe ndaza kurari wawe ibi birashoka abantu bose mu gisagara koma sasfetiri yuko umuntu yitwa yuko ari umugororotsi umuntu yitwa yuko ari umwigisha w'ijambo ry'Imana umuntu yitwa yuko ari kwareka abantu inzira y'Imana agiye mu nzu y'umunyavyaha iki ni kintu cy'ambere gikomeye bo barakondana baramucira urubanza ntivyigeze bimuhindura ariko Yesu ntamucira uyu rubanza Yesu ambwira ati jewe ndaje mu buzima bwawe. Zakayo yugurura imiryango yiwe, Yesu arinjira. Aka kantu nakavuze mu gitondo nigeze na rimwe kukavuga ko kubera yuko narakumvise umuvugabutumwa araho ariko aravuga ngo umviriza rero. Mbigihe Yesu yari ari mu nzu ya Zakayo, yatangiye kubwira Zakayo, we Zakayo uri umunyavyaha. Wewe Zakayo wamugirira n'abantu. Wewe Zakayo raba ibintu byose bibi ukora. Zakayo hinduka. Zakayo rekana niyo nzira. Ngo bica bituma Zakayo yihana acatangura gukora ibyo akora. Ari kukuri nuko Bibiliya ivyo ntabwo ivuga. Kandi jewe Christian ico Bibiliya itavuga ndirinda kukivuga. Rero reka mvuga ico Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga gusa Yesu yinjiye mu nzu ya Zakayo. We n'abigishwa biwe barasangira. presence ya Yesu mu buzima bwa Zakayo atakindi Yesu yarinze kuvuga mu gacerere atamajambo menshi yo kuguma yereka Zakayo yuko ari umunyavyaha kubaho kwa Yesu mu buzima bwa Zakayo vyonyene vyagize ico bikora mu buzima bwa Zakayo munyumve neza iki kintu shaka yuko tucumva kubera yuko nuko ndiko ndabivuga hari igihumengo ntacimana iri kwiravuga ariko juste presence y'Imana mu buzima bwacu itangura kugenda ishira ikintu cyose mu kibanza cacu kuko hari igihumengo ilfo yuko abantu bajugumira kugira ngo twumve yuko Imana iri kwirakora hariho nigihe atakiriko kirakoreka kiboneka n'amaso ariko Imana ikabiri kwirakora haleluya murako gacerere atabirebire yewe kugeza ubu ndiyumvira kuri ico kintu cha Zakayo mbega Zakayo yatangiye kuvuga ati comment ça se fait-il yuko shobora guhabwa gaciro n'umugororotsi mu gihe abatara bagororotsi banciraga urubanza ni gute abatara bagororotsi banyirukanye bakanshira uruhande kubera yuko ntari umugororotsi nkabo munyumve neza abatara bagororotsi banshize uruhande kuko ntari umugororotsi nkabo ariko umugororotsi rero w'ukuri wewe ntashize uruhande ahubwo araje mu buzima bwanje juste cyo nyene Zakayo atangura kubona yuko yewe buriya ntabwo ari amajambo menshi ahindura umuntu ni juste iyo presence y'Imana mu buzima bwiwe ndakundira ijambo Paul yabwiye abagiriki b'iwacu ndumugiriki mu byumve Paul yabwiye abagiriki i Atene mu gisagara ci Atene ahantu bita i Aeropago Paul abwira abagiriki avuga ati umviriza iyo mana twebwe mu kirundo bakoresheje ijambo ngo turabo mu ruvyaro rwayo mu zindi ndi bavuga ngo nous sommes de sa race turabo mu bwoko bwayo avuga ngo iyo mana ntiri kure yacu iri hafi yacu ngo kumbure nivyo nashika umuntu agakabakaba anayibone Imana yari disponibilije ku bwacu ikibazo nuko abantu batumva batabona yewe niri kure yawe na hawe gusa kuvuga ati Imana nimburi hafi yanje kubera iki no shishikara muri ibi ubuzima bwa Zakayo buja mu rutonde atamajambo menshi avuzwe kuga presence ya Kristo mu buzima bwiwe Zakayo arahaguruka atangura kuvuga ati umviriza rero ivyo nkiye gukora ubu ngiye gusubiza bona nyaze bose avec intérêt yibihe tangabo kane ndabasubiza ivyo nabanyaze sinzi uwo nanyaze imyaka myinshi heze nuwo mperuka kunyaga ejo ariko bose ndaza kubaha intérêt kuvyo nabatwaye ninde yakubwiye Zakayo yuko ukwiye kubasubiza unabasubiza avec intérêt nta numwe yamubwiye ubutumwa Zakayo just presence y'Imana mu buzima bwe yonyene iramubwiriza umutima wiwe wumva icyari kibereye ikindi kintu cyakoretse Zakayo ntabirebire yabwiwe ariko arahaguruka avuga atumviriza n'abakene iri jambo nimba yarahagurutse avuga ati ngo n'abakene ngira ndabaha igice cy'ubutunzi bwanje nuko Zakayo atikuraga n'igiceri ntabwo yikuraga igiceri ciwe ariko juste presence ya Yesu mu buzima bwiwe avuga ati pourquoi ne pas partager n'abari muri besoin jewe mfise ivyo mfise vyose yewe iki nicyo cabaye kuri Yefuta araza yikubita gusa imbere y'Imana avuga ati Imana uko niko umutima wanje umeze ni giki Imana yavuze nta na kimwe Imana yavuze ngaho ariko Iwo mwanya wiwe ni Imana. Uwo mwanya wiwe wo kuzana umutima wiwe ku Mana. Presence y'Imana mu buzima bwiwe kuyihakaze. Ubwaje vyahinduye ubuzima bwiwe. Mu buryo cette fois-ci ahaguruka agiye gutabara abari baramugiriye nabi atari kubera yuko hari ico abiteze ko kubera yuko presence y'Imana iramubwiriza. Ikamuha kumva yuko kugira neza nibivana nico abantu baza kukwitura kugira neza nuko utahura kugira neza kw'Imana mu buzima bwawe ikindi yavuta arahaguruka atangura kugirira confiance abantu muri kahise bamugiriye nabi abantu topfu yagiriye confiance ariko arabizera mu ntambara agiye kurwana avuga ati aba bantu ni nkora mutima ku ntsinzi nkeneye gushika ko mu buzima bwanje yewe nta wundi yokora igikorwa nk'icyo keretse igihe Imana iri kwirakora mu buzima bwacu niyo mpamvu uvuga nti hari ige bidasaba kuvuga menshi ariko kwemera gusa presence y'Imana mu buzima bwacu munyumve neza ntabwo twege tuhamagara presence y'Imana nk'ikintu kiri kure presence y'Imana iri muri twebwe twamana nayo duhorana nayo ariko kuyiha agaciro ubwavyo bigenda bikiza imitima yacu mu buryo se twasi tuza kugira guhangana nibiduhanze hanze bivuye mu butunzi presence y'Imana yamaze kuzana mu buzima bwacu munyumve neza presence y'Imana ituma nivyo hanze bitunganya ariko kandi ico nshaka kuvuga niki hari igihe presence y'Imana yaporta ibintu runaka mu buzima bwacu bigatuma twebwe apana presence y'Imana twebwe duhangana n'ivyo hanze tubhangana navyo dufatiye ku butunzi presence y'Imana yamaze kudepoza mu buzima bwacu Yesu ashimwe cyane amen rero mbandanyirizaho rero siko uno munsi nshaka yuko turaba ikindi kintu dufatiye kuri icyo kivuga ku kungene kumenya cyane cyane abo turi bo ukungene bigira icyo biterereye mu ntsinzi Imana yaduhaye Yesu ashimwe cyane amen kumenya icyo turi cyo biduha kugira intsinzi muco Imana yakoze mu buzima cyangwa insinzi Imana yaduhaye aha rero ni text ikurikira text twasomye ndashaka guhera ku murongo wa 12 rero ni text ndende kuko ishika kuri 44 avango maze Yefuta atumi ntumwa ku mwami w'Abamoni muti ngo mfa iki gitumye umukuriye hasi mupfiki gitumye umukuriye hasi ukaza gutera igihugu ciwe umwami w'Abamoni yishura intumwa za Yefuta uti kuko abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa banyaze igihugu ciwe uhereye ku ruzi ya Runoni ugashitsa kuri Yaboki no kuri Yorodani uti none rero numusubiza ivyo bihugu kuneza Yefuta yongera gutuma intumwa ku mwami w'Abamoni utu jambo mutwumve ko ndatugaruka ko abamoni ziramubwira ziti Yefuta ngo abisirayeli sibo banyaze igihugu cy'Imowabu canke igihugu cy'Abamoni utariko abisirayeli igihe baduga bava muri Egiputa baciye mu bugaragwa bashika ku kiyaga gitukura hanyuma bashika Kadeshi utabisirayeli baraheza batuma intumwa ku mwami wa Edomu kumwinginga ngo bareke bahite mu gihugu ciwe ariko umwami wa Edomu ntiyabakundira uti batuma no ku mwami w'Imowabu nkuko nyene nawe nyene aranka uti nuko abisirayeli baguma i Kadeshi uti hanyuma baca mu bugaragwa bagenda urubibe rw'igihugu cya Edomu n'icy'Imowabu bashika ku ruhande rw'iburasirazuba rw'igihugu cy'Imowabu basagaza hakurya ya Arunoni utariko ntibarenze urubibe rw'Imowabu uti kuko Arunoni ari rwo rwa rubibe rwaho uti maze abisiraeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'abamori ubwa mbere twasomye abamoni ubu dusomye abamori okay kuri Sihoni umwami w'abamori yaba iheshboni uti uti kumwinginga ngo bareke bahite mu gihugu ciwe baje mu cabo utariko Sihoni ntiyabashirwako ngo bareke bahite mu gihugu ciwe utariko akoranya ingabo ziwe zose abategera ya hasi arabarwanya utimaze uhoraho imana ya Isiraeli agabura Sihoni n'ingabo ziwe zose mu maboko ya Isiraeli baratsinda uti nuko Isiraeli bashikira igihugu cyose cy'abamori baba muri ico gihugu bashikira igihugu cyose cy'abamori uhereye kuri Arunoni ugashitsa kuri Yaboki uhereye no mu bugaragwa ugashitsa kuri Yorodani uti noneho uhoraho imana ya Isiraeli ko yasohoye abamori ngo babise abantu biwe ba Isiraeli uti none ni wewe wohabaka uti none igihugu imana ya Kemoshi imana yawe Kemoshi yoguha ntiwoce gukira uti nabo nuko igihugu uhoraho imana yabo yasohoyemo benecho bose ngo bababise baracegukiye uti mbeguraruta Balaki mwene Sipori umwami w'i Moabu uti haraho yigeze aja impaka n'Abisirayeli uti haraho yarwanye nabo utabisirayeli ko bamaze imyaka 300 baba iheshiboni no mu dusagara tuhakukira ni Aroweri no mu dusagara tuhakukira no mu bisagara vyose vyo muri Arunoni uti none niki cababujije kubisubirana muri ico gihe cyose uti we ntaco agukoreye ni wowe umugiriye nabi kuje kumutera utuhoraho umucamanza uyu munsi ni we yerekana Abisirayeli n'abamoni abatsinze abaribo ariko umwami w'abamoni ntiyaruha yumva amajambo Yefuta yamutumyeko 29 maze mpe muhoraho aza kuri Yefuta nawe anyuragara Igileyadi no mu bwa Manase aca imisipa Igileyadi avayaragenda ngwaje mu bamoni maze Yefuta asezeranira uhoraho isezerano ati ni wagabura bamoni mu maboko yanje ngatabaruka amahoro mvuye kurwana nabo uzobanza gusohoka mu nzu yanje nkasanganira kunsanganira azobu wawe uhoraho nanje nzo mutanga ku ikimazi cyo koswa nuko Yefuta ajabuka mu bamoni arabatera uhoraho abagabura mu maboko yiwe arabatsikiza uhereye ya Arunoni ugashitsa iminiti atsinda ibisagara 20 arinda ashitsa i Abeli Keremimu kaba agatikizo gakomeye uko niko abamoni bamazwe igabo n'Abisirayeli maze Yefuta aratabaruka aja imisipa ashitse iwe umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira afise udushako tw'ingoma ariko aratamba atarika kandi uwo mwana wiwe yari kinege nta muhungu nta mwigeme wundi yarafise ataruyo gusa abona amubonye yitanamura ku impuzu ziwe ati mbonye ibara mwana wanje urambabaje ungiriye nabi kuko navyikuriye mu kanwa nkabibarira uhoraho none sinshobora kwivuguruza aramushura ati data ko vya kwiviriye mu kanwa ukabibarira uhoraho nungenze nkuko wavuze kazima uhoraho yaguhaye kwihora abansi bawe babamoni kandi abarira se ati mugabo hari ico ngusaba ube urandetse amezi 2 ngende ku musozi twe n'abagenzi banje ndirire ubukumi bwanje se aramwishura ati genda aramusezera ngo aje kumara amezi 2 ajana n'abagenzi be aririra ubukumi bwiwe mu misozi maze amezi 2 ashize agaruka kwa se nawe amugenza nk'uko isezerano nk'uko isezerano yasezeranye riri kandi ntiyari yarigeze kumenya icitwa umugabo bica biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashe abigeme ba Bisirayeli bama bagenda kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'umugileyadi bamuririra iminsi 4 mu mwaka haleluya okay hano hari ikindi kintu novuze bivanye n'umwanya utwemereye ndaza kukavuga ko kuri icyo kintu cyo gutanga umukoga wa Yefuta ariko munyemerere ngaruke ku nkuru yacu uko ivuga ibi bintu biriko biraba ngaha muri iyi nkuru ivyo twasomye umwami w'abamoni gutera abisiraeli kugira ngo afate ibisagara bari basanzwe babayemo iyi nkuru ushaka kumenya uko vyagenze usubira inyuma mu gitabo cyo guharura igice ca 21 muri nombre 21 uhereye no ku murongo wa 21 niho uza kubona ibiriko biravugwa muri iyi nkuru uko vyabaye nukuhe nuko igihe abisiraeli bavaga muri Egiputa bariko baraja mu gihugu Imana yari yasezeraniye basekuruza babo yuko izobaha bageze uko mwavyumvise bageze ku rubibe rw'igihugu cha Edomu ninde Edomu ni Esau mukuru wa Yakobo ariwe Isirayeli ariwe se waba bose ba Yefuta rero igihe bageraga aho Edomu ntiyemereye Isirayeli kurengana ntibigeze bahinzira Isirayeli kurengana kugira ngo bashike mu masezerano Imana yari yarabasezeraniye barababuza baranka abisaye barabinginze cyane ubwo gatyumviriza namazi yanyu tuyanyoye ko tuzoyariha ikintu cyanyu cyose tuzokora ko tuzokiriya mwe muduhe inzira Edomiranga hanyuma Imana ibwira abisiraeli ati ntihagire n'umwe agira icakoze abanyedomu kubera abo ngabo ni bene wanyu nta mugabane nzo kwigera ndabaha muri Edomu canke mu gihugu nahaye abanyedomu ivyo bituma abisiraeli baca ku ruhande bagenda bashika ku rubibe rw'abanyamowabu Moabu nawe ninde Moabu na Amoni Moabu na Amoni na babwiye amazina Amoni na Moabu barabavukanye aba bana babiri na abana ba Loti yavyaranye n'umukobwa n'abakobwa biwe nyuma ya Sodoma na Gomora Loti umugore we amaze gupfa Loti ahungira mu misozi n'abakobwa biwe abakobwa biwe baramuboreza kuko babonaga yuko umengo nta mugabo ahari kugira ngo bazoronke abana baboreza papa wabo baca bamuvyara kwa abana abo bana bavutse ni Moabu na Amoni rero igihe abisiraeli bavaga ku rubibe rwa Edomu bashaka kugenda ngo binjire mu masezerano bisanga ku rubibe rwa Moabu bageze ku rubibe rwa Moabu nabo barabangira kubahinzira ngo barengane Imana ibwira kandi abisiraeli bati mubyumve neza kubana ba Loti kuko Loti yari umwishwa wa Aburahamu ati nabo nyene mufise ico mupfana mufise ico musangiye uko biri kose nubwo babangiye inzira ntabwo mukuye kugufosa ngo muceyo kuko nta mugabane nzobaha mu bana ba Loti aribo Moabu na Amoni niko kuzunguruka baca bagenda aho bashikiye kubugaragwa bw'Ikadesh ikintu ushaka yuko mubona ngaha ni gike nuko muri ibi bivugwa ngaha muri ico gice ca 21 mu guharura bavuga iyinzi nkuru itavugitse ngaha muri iyo nkuru ivugwa bavuga umwami w'abamori umwami waba nababwiye mo Amoni na abamori n'abantu babiri batandukanye abamoni n'abamori Amoni yari umwana wa Loti ariko abamori barabanyakanani ro umwami w'abamori yahagurukanye ingabo ziwe batera abanyamowabu maze babaka ibisagara babaka ibisagara ivyo bisagara vyegukira abamori ro igihe abisirayeli baza bobo baje ivyo bintu vyarabayeho imyaka myinshi ico gihugu gisigaye ari gihugu c'abamori rero bageze kuri ugo rubibe abisirayeli mu rufaso ni rwinshi baca basaba inzira abamori ati muduhe inzira twirenganire tujye tugende hariya hirya hakurya ya Yorodani abamori baca bakoranya ingabo umwami wabo acakoranya ingabo acaza gutera abisirayeli impamvu abisirayeli batigeze bagira icyo bakoze abanyedomu cyangwa abanyamowabu n'abamoni nuko aba bantu bari bafitanye isezerano Imana yarababwiye ati nimubakoreko aba hari icyo mupfana ariko abamori n'asezerano rihari hagati yabo n'abisirayeli. Sasa aba batipe barahaguruka baje kubatera abisirayeli barabakubita barabakubita barabamaraho babamazeho baca bafata vya bisagara vyose vyari bisagara vy'abamori n'ibindi bisagara vyose barabifata abisirayeli baravyegukira biba ibisagara vy'abisirayeli ariko hakuno ya Yorodani niho ba abagileyadi igice kimwe c'abamanase n'indi miryango ibiri yegukiye hino ya Yorodani mugiye abandi be bambutse Yorodani. Rero nyuma y'imyaka myinshi nkuko wabisomye hariya nyuma y'imyaka 300 abisirayeli bari ngaho umwami w'abamoni wa wundi mwene wabo na Mowabu abari we ahaguruka aje kurwanya abisirayeli kugira ngo yisubize vya bisagara abisirayeli bamaze mu imyaka 300 babamwo kandi Imana yabahaye. Inkuru niyo rero siko rero ikintu cya mbere nshaka yuko mubona ngaha muri inkuru yacu igihe Yefuta yagira rero ahangane n'intambara zo hanze igihe Yefuta yagira ahangane n'abamoni intambara zo hanze ikintu cya mbere Yefuta yahagaze ko Yefuta yahagaze ku isezerano riri hagati yiwe n'Imana. Yefuta yiyidentifiye na Isirayeli yavuze ngo wawuje kuntera ariko wavuze ngo wawuje kuntera Yefuta acatangura kuvuga ngo Isirayeli mu yindi vugo jewe sindi jewe jenyine jewe ndi muri Isirayeli mu yindi vugo utera jewe uteye Isirayeli Isirayeli ninde ilfo yuko tahura uwo uje gutera kuko naje bigenza kukugwanya nza kugugwanya mpagaze kuco Isirayeli irico. Isirayeli numuzukuru wa Aburahamu wa wundi Imana yagiranye nawe isezerano yuko isezerano igiranye nawe ni isezerano ry'intahava yuko azohezagirwa yuko azoba umutwe yuko azonesha yuko azotunga yuko azoba umugisha ku yandi mahanga. Uyu ni wowe uhagurutse uje kurwanya uyu muntu ari mu isezerano n'Imana. Mbega uno munsi bimeze nabi kuri Isirayeli egome uno munsi umengo situation ntiryoshe kuri Isirayeli ariko uyo uje kurwanya uyo ari mu bihe bitoroshe n'umuntu afitanye isezerano n'Imana. Iki rero ni ikintu nyamukuru cy'urufatiro dukwiye kumenya nk'abana b'Imana. Arao niho nigeze kuvuga umengo ni kwa Mungu ushize muri kilte ya mbere vuga ni igihe kenshi tuko turava ku byerekeye intambara na cyane cyane izi ntambara zo hanze uzosanga iminsi yose zifitanye isano n'ibintu bifatika ducamo mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ishobora kuba ari ubukene, ishobora kuba ari ubushomeri, ishobora kuba ari indwara, ishobora kuba ari kuba warasuzuguwe, waratawe, ishobora kuba ari kuba wararenganyijwe, ishobora kuba ibintu bifatika bisanzwe, ishobora kuba ari kumbure n'urugo wari ukeneye ariko ukamengo ruriko rurateba. Ibi byose biza bidushikira kenshi nizo ntambara umengo hanze tuba turiko turahangana nazo, nizo ntambara kenshi tuba turiko turahangana nazo. Ariko ikintu kimwe nishaka yuko tubona ngaha dufatiye kuri inkuru ya Yefuta nuko ukuntu Yefuta mu kugwana yatanguye guhagarara yagiye kurwana intambara ziwe ahagaze kuri alliance afitanye n'Imana. Rero iki nico ca mbere nishaka yuko tubona ica mbere dukwiye kumenya kubera iki intambara zihari hanyuma izo ntambara duhangana nazo gute. Ijambo ry'Imana rirabitubwira neza, ijambo ry'Imana rirabivuga uko ngene kera twari turi mu buja bwa Satani ariko Imana iraza idukura muri ubwo buja Nkuko ijambo ry'Imana bivuga mu Bikorosayi 1:13 ngo Imana yaratwimuye idukura mu maboko ya Satani, idukura mu bujya bwa Satani, idukura mu bwami bw'umwiza, iratwimura, itwimura mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Alo, iki ni cya mbere gituma intambara ziba mu buzima bwacu, nuko twavuye mu maboko y'umwansi. Alo, umwansi ntabwo azokwigera yumva yuko twobayeho amahoro. Unyumve neza, ubu umuntu asenga, ubu umuntu adasenga, ubu ukijijwe, ubu udakijijwe, ariko cyane cyane ku muntu yizeye Yesu Kristo, intambara nyamukuru ihari nuko umurwanizi atazokwigera ashaka yuko tubaho amahoro, kuko twaramucitse, twavuye mu maboko yiwe. Alors intambara zizokwamaho, uzokwama uhura n'ibihe bitoroshye mu buzima bwawe, kuko umurwanizi atifuza yuko ugira amahoro. Imana dufashe cyane. Amen. Ako kandi iki kintu kukimenya, kumenya ubwami nzimo, kumenya alliance nzimo, kumenya yuko egome navuye mu maboko y'uyu mugwanizi, igihe yanyimura yampaye kuba muri we, yampaye kugirana nawe isezerano, indagano. Iyi ndagano nta handi ibera atari muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kumenya icyo twagizwe cyo muri Kristo Yesu, nk'uko yefuta mu kujya kugwana iyo ntambara yatanguye kwibonera muri Isirayeli ufitanye isezerano n'Imana, niko natwe iki kintu tukwiye kwama tucibuka, gikwiye kwama kigize icyo tuzi neza mu buzima bwacu, abo turi bo muri Kristo Yesu. Yewe guhusha kumenya uri we muri Kristo Yesu, ndakubwije ukuri, ubuhushije intsinzi yawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni muri Kristo Yesu honyene, honyene ijambo ry'Imana rivuga ngo nta rubanza ruturiko. Ni muri Kristo Yesu honyene, honyene ivuga ngo nta muvumo uturiko, ahubwo ni umugisha uri ku buzima bwacu. Urabona n'amasengesho dusenga tuvuga tuti Mana mpezagira, ntabwo cyari kuba ari ikintu kigize amasengesho yacu igihe twamenya yuko muri Kristo Yesu twahezagiwe. Urabona iki kintu umwanditsi wa Zaburi ya 23 avuga ngo ibyiza n'imbabazi bizonyoma ko iminsi yose yo kubaho kwanje. Ntabwo nsaba ngo Imana ime ngo itume umugisha cyangwa ibyiza n'imbabazi binyoma ko, no, icyo ndicyo nicyo gituma ibyiza n'imbabazi bikurikirana ubuzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Ibi bishobora kuba bitandukanye n'ibyo mbonesha amaso, ariko nkwiye kumenya icyo ndicyo kugira ngo bikunde menye uko nza guhangana n'ivyo mbonesha amaso. Haleluya. Amen. Yewe hariho vyinshi ijambo ry'Imana rivuga kuco turi co muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu bisaba yuko nk'abana b'Imana bakwiye guha gaciro ico Imana ivuga, ituvuga ko ituvugira muri Kristo Yesu, kuko niho vyose twabironkeye. Yesu ashimwe cyane. Ni muri Kristo Yesu honyene umuntu afise uburenganzira bwo guhagarara akavugana n'Imana nk'uko umwana avugana n'umuvyeyi wiwe kubijyanye n'ivyo akeneye gushika ko mu buzima bwiwe muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero hari ibintu bitatu nshaka kuvuga bindi byubakiye kuri iki cyuko ubwa mbere dukwiye kumenya indagano yacu n'Imana, dukwiye kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Ibintu bitatu ni ibintu dukwiye kubakira ko mu buzima bwacu, dukwiye kudepanda navyo mu buzima bwacu, atari kugira ngo tuzoneshe, ariko kugira ngo tubone intsinzi twahawe muri Kristo Yesu, icike intsinzi yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu ndagisubiramo kubera yuko twumve de fois twibaza yuko intsinzi ni igihe twabishitse ko, ariko ijambo ry'Imana ikavuga ngo muri Kristo Yesu niho twaronse intsinzi. Alors iyo ntsinzi twaronkejwe muri Kristo Yesu irashobora kugenda icika ubuzima bwacu bwa minsi yose. Niyo mpamvu nshaka mvuga ibintu bitatu bikwiye kuba ibigize ubuzima bwacu kugira ngo dushikaho tubone iyo ntsinzi twaronkejwe muri Kristo Yesu ishobora kuba ubuzima bwacu bwa minsi. Icya mbere ni imigenderanire hagati yacu n'ijambo ry'Imana. imigenderanire hagati yacu n'ijambo ry'Imana. Yewe iyo tuvuga ku byerekeye ijambo ry'Imana, cyane cyane abiga amaklase muri klase ya kabiri, barabizi hari ibintu duhamagariwe gukora vis-à-vis n'ijambo ry'Imana. Hariho kumva, hariho gusoma, hariho kwiga, hariho kurimbura, hariho kurifata mu mutwe, hakabaho no kurishyira mu ngiro. Ibyo ni ibintu twiga muri klase. Ariko rero hari ikintu kimwe gikomeye. Iki kintu kirakomeye kubera yuko hari itandukaniro ry'ibyo twiga, hakabaho n'itandukaniro ry'imigenderanire tugirana n'ibyo twize. Kuko ndashobora kumva ijambo ry'Imana, ndashobora kurisoma, ndashobora kugira etude y'ijambo ry'Imana nkaryiga, ariko ikibazo ni imigenderanire mfitanye n'ijambo ry'Imana imeze gute. Kuko hari igihe twibaza yuko ijambo ry'Imana ari cya gitabo nyene dusoma, ariko ijambo ry'Imana rirenze kuba igitabo dusoma. Ijambo ry'Imana n'umuntu, na kwa Mungu heze barabivuze ko iwo jambo ni Imana, uwo jambo yambaye umubiri abana natwe. Ababayeho muri kirya gihe cyo baramubonesheje amaso, barabonye ijambo icyo ari cyo, baragiranye imigenderanire n'ijambo. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana c'est pas juste ivyo twumva n'ivyo dusoma. Ijambo ry'Imana n'ukuraba mbegira ijambo ririko riravugana nanje iki, mbegira ijambo rinsaba jewe iki, mbegira ijambo rifise agaciro kangana gute mu buzima bwanje, mbegi iryo jambo ndariha umwanya ungana gute mu buzima bwanje. Turafise ukungene dufise umwanya w'ibindi vyose, ariko ugasanga umwanya wacu n'ijambo niwo muke ugereranije n'ibindi vyose bifise ubuzima, bifise umwanya mu buzima bwacu. Niwo muke, niwo muke. Uraho niwe yavuze ngo nimba isi yo bifise influence mu buzima bwacu irenze influence ijambo rifise mu buzima bwacu, biragoye yuko tuzomenya Imana. Kuko igikufise ko influence nini nico umenya kurushaho. Kandi ntibikunda yuko abantu bitwa yuko ari abantu b'Imana bamenya iyo mana badafitanye umwanya n'ijambo ryayo. Kuko nimba yaratwihishuriye, yaratwihishuriye biciye mu ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yewe ndabisubiramo, ndabivuge muri ubu buryo. Ntabwo bikunda yuko ushika aho w'experimenta insinzi y'Imana nk'uko wayirongejwe muri Kristo Yesu, mu gihe utari kuraha agaciro ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 107, umurongo wa 20. Uri kurasoma iyo Zaburi, urabona ukungene Abisirayeli bari mu bihe bigoye, Abisirayeli bari mu ngorane, Abisirayeli bari mu bihe aho ijambo ry'Imana ivuga ngo bari bagiye no kujya muri cyacobo. Ariko kandi ijambo ry'Imana kava kuri uwo murongo wa 20 ngo nyuma yuko batakambiye Imana, icyo Bibiliya itavuga ngo nuko Imana yaciye iseruka icicira ibintu byose ku rutonde. Icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo muri ivyo bihe bayitakambira yabarungikiye ijambo. Yesu ashimwe cyane. Mu bihe bigoye bari barimo, Imana yarungitse ijambo, ijambo ribashikiriye, ijambo rirabakiza, ijambo rituma batajya muri cyacobo. Yesu ashimwe cyane. Yeka ndakubwira yuko kugira ngo ubeho intsinzi Imana yaguhaye bifitanye isano n'ijambo cyangwa n'agaciro ijambo rifise mu buzima bwawe n'imigenderanire wewe ufitanye n'ijambo mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu yabwiye abigishwa biwe muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 7, yabwiye atumviriza, nimwaba muri jewe icyo ni kimwe, ariko amajambo yanje akaba muri mwebwe agwiriye. Ni vyiza yuko muba muri jewe, ariko kandi birasaba yuko n'amajambo yanje aba muri mwebwe agwiriye igihe amajambo yanje azoba muri mwebwe agwiriye ico gihe muze musabe ico mushaka muzo kironka ko bisaba yuko uduhe ico dusavye cyose kubera kushize condition nuko mukuba ubugaburira ubuzima bwa wijambo ijambo bwaryo rituma ibintu bikoreka Yesu ashimwe cyane yewe hari ikintu kimwe hari ibintu tudapfa kubona bikoreka ariko kandi haro ni gihe tubona ibintu bikoreka tutabonye nuko ngene byakoretse ariko just Imana igakora ikoreye ku nzira zayo nibivuze ati ijambo ribaye mu buzima bwawe uzobona ibintu bikoreka ivyo birahagije kugira ngo Imana izikore ico yari ikwiye gukora mu buzima bwawe apana kuko wanasenze menshi ariko kuko ijambo ryahawe agaciro mu buzima bwawe Yesu ashimwe cyane amen ica kabiri bo ibinda bivuze kuko yafuta yaramenye ni giki Imana yakoze yarashoboye kumenya iki jambo ry'Imana rivuga kubijanye n'Abisirayeli rero intambara nza kurwana ndaza kuyirwanya mfatiye kuco nzi uko Imana yakoze nimba hariho ico nza kugwanira ndazi uko ari umugabane Imana yahaye Isirayeli niyo mpamvu bidashoboka yuko unarwanira icyo utaruzi nibishoboka yuko ushobora kurwanira umugisha utazi yuko wahawe nibishoboka yuko umenya uburenganzira bwawe igihe cyose utari kura hagaciro cy'Imana yavuze kubijyanye n'uburenganzira bwawe icya kabiri ni mwemu yera mu buzima bwacu mwemu yera mu buzima bwacu igihe yafuta yaragiye kugwana igihe yafuta yaragiye kugwana ikintu cyabaye ngaha ngo mwemu yera amuzako mwemu yera amuzako ariko kandi mishaka ndabere kukungene iki kintu dukwiye kugiha agaciro mu buzima bwacu ndazi yuko ari kimwe mu bintu bivugwa cyane muri Life Center kubijyanye n'imigenderanire yacu nk'abana b'Imana na mwemu yera kuko mwemu yera ubwiwe ni Imana mwemu yera ubiriza Yesu avuga ati birambereye yuko ngenda kuko niyo honye n'umwitsa azoza icyo gihe niyaza ntabwo azoba ari kumwe namwe gusa ariko azoba muri mwebwe azobana namwe ariko kandi azoba muri mwebwe kandi mumenye icyo gihe mwemu yera azobaje kuba muri mwebwe muze mumenye yuko jewe na data tuzoba turi kumwe namwe rero kumenya yuko mwemu yera ari mu buzima bwawe ubuzi yuko Imana mu kunengesera kwayo iri mu buzima bwawe ariko reka ngaruke kuri iki kintu ku migenderanire hagati yacu na mwemu yera hari ibintu kenshi tuvuga ariko tutaja twiyumvira ko iyo tuvuga kuri mwemu yera hari ibintu bitatu bivugwa hari ijambo rivuga kwakira mwemu yera hari ijambo rivuga kuzura mwemu yera hari ijambo rivuga kubatizwa muri mwemu yera nshaka juste nshiraho urufatiro gato ya kuri ibi bintu kubera yuko ikintu nyamukuru nshaka yuko mubona ni kubaho kwa mwemu yera mu buzima bwacu mucete cyandikiwe Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14 ijambo ry'Imana riravuga ngo namwebwe igihe mwumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza mukaryizera cya gihe mwumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza mukaryizera reka ndababwire iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mwumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza mukaryizera ngaha nta kindi kiriko kiravugwa keretse igihe mwumvise igikorwa Yesu yakoze agikoze kubw'impamvu zanyu igihe mwumvaga iryo jambo mukaryizera kandi ijambo ry'Imana rikaba rivuga neza yuko ukwizera n'uburyo budushikana kugakiza kakandi Imana yaduhaye kubw'ubuntu ni kugubuntu mwakijijwe kubwo kwizera par le moyen de la foi Ntabwo ari ibikorwa byanyu kugira ngo hoye kugira umuntu yirarira ahubwo ni ingabire y'Imana. Icyo kintu cyakoretse Yesu yakoze akazana gakiza akakadisponibiliza ku bwanyu igihe mwizera byabashikanye kuri ako gakiza. Ku murongo wa 14 rero ahumba Nyefeso hagaca bavuga ngo Imana yacibashira ku ikimenyetso camwe muyera yuko muyaparte nako. Yesu ashimwe cyane. Imana sinzi kubera iki imirongo itari kwiraza. Imana yashize muri mwebwe mpemuyera nk'ikimenyetso cuko muyaparte nako. Munyumve neza. Muri mwebwe. Muri mwebwe bisobanura yuko atari kuri mwebwe, ni muri mwebwe. Iki kintu mucyumve neza. Igihe umuntu yizeye Yesu Kristo nicyo gihe mwemu yaraza kuba mu buzima bwiwe. Ntabwo mwemu yaraza kuba mu buzima bwacu igihe tuvuze ngo mwemu yera ingo. Oya. Ntabwo ari jewe saba mwemu yera nubwo tubiformira gutyo mu masengesho dusenga razi igihe turwa turatuza abantu babize Yesu kuzo babaza ngo senga bati ngo mwami ngo umpe mwemu wawe. Ariko kandi jambo ry'Imana ngo ni Imana. Ni Imana ubwayo izana mwemu yera akaba muri twebwe kugira ngo bibi kimenyamenya cuko twapatena ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Igihe umuntu yizeye Yesu Kristo mwemu yera araza akaba muri we. Ntabwo umusaba ngo aze kuba muri wewe, mwemu yera araza akaba muri wewe. Kuko ni kubwiwe bikunda yuko ducika abana b'Imana. Rero mwemu yera ari muri twebwe ijambo ry'Imana rabivuga aha ni mu Baroma igice cyo 8:17. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemu yera muri twebwe wa wundi yashiriweho kuba ikimenyetso cy'uko twapakte na ku Mana ngo yama abwiririkanya n'impemu zacu. Yama atemwanya kuri mpemu zacu. Mpemu yera abwiririkanya n'impemu zacu azishingira intahe yuko turabana b'Imana. Yewe yuko turabana b'Imana. Yuko turabana b'Imana. Iki kintu nakivuze ko mu gitondo ni dufise ikibazo kenshi kubera yuko abantu benshi ubabwiye ati mbega warakijijwe. Narasengera muri Life Center. Gusengera muri Life Center ntabwo bisobanura uko ukijijwe. Warakijijwe. Narakijijwe kuko nizeye Yesu Kristo wa wundi yabaye icungu, yabaye impongano kugivya havyanje kugira ngo jewe nshobore gutsindanishirizwa n'Imana. Yari mu rugo wa 16. Rero ikibazo kenshi iyo umuntu akibajije kigora abantu benshi kwishura. Nimba uvuga yuko wakijijwe. Muri uyu mwanya. Bo nta kibazo ureke kuduza ikiganza ariko ukiduze mu mutima wawe. Muri uyu mwanya mbajije nti ubunyene upfuye. Aba kanu akavuze mu gitondo ari abantu yuvuze iby'urupfu baca bavuga ati ngo hagarika ngo yuvuze iby'urupfu ngo hacaba urupfu reka ndakubwire. Ubivuga utabivuga abapfa barapfa ababaho barabaho. Icyo cyerekana kimwe mu bwoba dufise kandi iyo ni ntambara yo mu mwemu dukwiye kunesha. Ariko icyo nshaka yuko kuvuga niki. Muri uyu mwanya wiyumviriye upfuye ninde avuga ati sans foyer sans permanence mwijuru. Ureka kuduza icyo kiganza kiduze mu mutima wawe. Impamvu nuko ariho n'abandi babona abandi badugije gaca duza kugira ngo ntaboneke yuko atadugije. Ariko nshaka yuko wiyumvira ubunyene upfuye mbega ufise assurance yuko uza kujya mwijuru. Kenshi ikintu kimwe nabonye nagiye kubona yuko abantu benshi babuze assurance yo kuzoja mwijuru kuko bafatiye ku bintu runaka kumbure bakibona mu intege nke mu buzima bwabo. Ariko kandi reka ndababwiza ukuri nkuko agakiza ari ingabire twahawe n'Imana ni muri ako gakiza twaherewe mu ijuru kandi igihe mwemu yera ariko arabwirikanya n'imwemu zacu atwemeza icyo turi cyo ibwaco ni cemezo cyuko ijuru ari umugabane wanje kuko mwemu yarabwirikanya n'imwemu yawe yuko uri umwana w'Imana mwemu yera ariko arakubwira atumviriza iwanyu ni mu ijuru iwanyu ni mu ijuru iki kintu ntabwo tureka ivyo dukora bidahwanye n'ivyo Imana igomba kugira ngo tuzoduge mu ijuru kugira ngo tuzoje mu ijuru ariko kandi ijambo ry'Imana ratubwira kubera yuko tuzi yuko turabijuru niyo mpamvu dushobora kureka gukora ibyo tuzi yuko bidahwanye n'ivyo ijuru rikunda apana kugira ngo tuzorijemo ariko kubera yuko twebwe turabijuru Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu umuntu akwiye kumva assurance yanje assurance yawe wewe wize Yesu Kristo yo kujya mu ijuru naho ipfa ipfana n'ivyo wewe ukora ifitanye isano n'ico Yesu Kristo yakoze ico gihe wizera n'ico gihe mwemu yari yaje kuba muri wowe kugira ngo ivyo bikubere ikimenyamenya cuko wewe wapartena ku Mana ariko kandi birenze gusa kwa partena kuriyo yukuru umwana wayo iyo watahuye yukuru umwana wayo nico gihumenya yuko ijuru ari ryawe ico nige tuvuga kubyerekeye kwakira mwemu yera ariko kandi irindi jambo dukoresha kuri mwemu yera tuvuga kuzura mwemu yera kuzura mwemu yera reka ndababwire iki kintu iyo tuvuze kuzura iki ni kintu twama tuvuga ko umuntu ni mpemwe ifise ubugingo ikabiba mu mubiri alors ibi bice bitatu byose bigize umuntu ni ibintu umubiri wowo ijambo ry'Imana rivuga ngo ni temple ni nzu mpemwe yarabamwe ariko kandi kibazo gihari nuko nubwo umuntu yize Yesu Kristo agakizwa impemwe yiwe ikaja mu ikaba reconcilier igasubira mu kunywana n'Imana umushaha w'umuntu wowe wamufise ikibazo ico kibazo rero nico kikwiye gutorerwa inyishu iki ni gice kimwe gikomeye mu bigize ubuzima bw'umuntu aho nuko tubizi umushaha w'umuntu ugizwe n'ubwenge ugizwe n'ibigumbagumba ukavugizwe no gushaka shaka yuko muvi iki kintu iyo tuvuga kuzura mpemu yera tuba dushaka kuvuga ukungene turekera mpemu yera kontrole y'ubwenge bwacu tukareka mpemu yera akagira kontrole ku bigumbagumba vyacu akagenda akiza ibijanye n'ibigumbagumba vyacu akagenda ashira ku rutonde ibijanye n'ubwenge bwacu ndabivuge neza ntabwo bisobanura yuko dukwiye kuba nk'abasazi ngo kubera yuko twizera mpemu yera ariko kandi yo turetse mpemu yera kugira ngo afate kontrole y'ubwenge bwacu nico giusanga umuntu ubwenge bwiwe butagarukira gusa mu byo yize ku ishuri canke ivyo yakuriyemwo ariko ubwenge bwiwe butangura kuja ku murongo umwe n'ici Imana yita ubwenge Yesu ashimwe cyane ibigumbagumba vyacu navyo tukemera mwemu yera akagenda abisomora akagenda azana gukira azana kubohoka kubijanye n'ibigumbagumba vyacu ikingi iki narakivuze ico gihe yari dimanche passé navuze nti ikintu gifashe mpiri ubwenge bwawe kigafata mpiri ibigumbagumba vyawe yewe ubikunda utabikunda ugushaka kwawe kuba kwamaze gufatwa mpiri ikintu gifashe mpiri ton intellect kigafata mpiri sentiments zawe automatiquement volonté yawe iba yamaze gufatwa mpiri kuko ama decision yose dufata mu buzima bwacu ama action yose dupoza mu buzima bwacu afitanye isano n'ivyo tuzi mu bwenge bwacu kandi akaba afitanye isano nuko ibigumbagumba vyacu bimeze ivyo dukora vyose biri muri ivyo bintu bibiri niyo mpamvu rimwe uzosanga ubwenge butahuriki ibigumbagumba bikaba byiyumva mu ikindi hakaba intambara mu muntu yicaza gukora ariko icyamaze gufata ubwenge kigafata n'ibigumba gumba automatiquement volonté yawe kiba cyayifasha uko niko biri iyo twuzura mwemu yera tuba twemera kugira ngo mwemu yera atangure gukontrola ubwenge bwacu nitube tukibaho tubeshejweho n'ubwenge bwa kimuntu gusa ariko kandi tukabaho tubeshejweho n'ubwenge Imana itanga tukabaho tutabeshejweho n'uko ibigumba gumba byacu bimeze kuko vyovyo birahinduka hamwe turaryohewa hanze turababaye hamwe umengo dufise assurance hanze tukayibura ariko kanzi y'umpemu yera ariwe afashe miri ibigumba gumba vyacu akaba ariwe ariko arakora igikogwa ciwe muri twebwe nico gihe mpemu yera atangura no gufata ubugombe bwacu volonté yacu agenda yishira munsi ya volonté yiwe mu gihe cette fois icyo umuntu aza guhitamo icyo umuntu aza gukora kitaza kuba kigihwanye n'ubwenge bwiwe kidahwanye n'ibigumba gumba vyiwe ariko gasanga gihuye n'iki jambo ry'Imana rivuga Yesu ashimwe cyane amen niyo mpamvu iki kintu dukwiye kucumva Ya urasha kumbaza ati mbega ni gute ndekera mpemu yera ubwenge bwanje ni gute ndekera mpemu yera ibigumba gumba byanje Umviriza nta mateori menshi mfise ariko ikintu kimwe nize mu buzima gisanzwe c'est juste kuvuga tuye ndi ngaha deux fois ndanavuga ati uku niko jewe ndiko ndiyumvira mbega wowe icyumviro chawe nikihe kubijanye n'ivyo jewe ndiko ndiyumvira hamwe ngavuga ati mana uko niko niyumva muri iyi situation ariko kandi ndumva yuko iki kintu siko cari gikwiye kuba kimeze mu muri jewe gira icyo gikoreye yewe uko niko nagiye mbona imana ubwayo igenza irongora ubuzima bwanje igenza intambutsa inshikana kuco yo ibishaka yuko nshikako Niho nagiye mbona ubuzima bwanje bugenda bw'experiment insinzi yayo mu buzima bwanje bwa minsi yose. Igihe juste njimbere yo ngavati ni jewe. Uku niko meze? Apana vya bindi vyo kwigirisha. Uku niko meze? Uku niko niyumvira? Uku niko mbona ibintu? Uku niko niyumva muri jewe? Hanyuma nkamurekera nawe umwanya wo kugira ico avuze kubijanye nuko jewe meze nuko jewe niyumva. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemu yera aratwiyigishiriza n'umwigisha mwiza aratwigisha aradutoza indero araduha guca ubwenge. Mwemu yera araduha gushobora gukora cya kindi gihwanye n'uko Imana ishaka. Niwabikora muri twebwe. Niyo mpamvu ntabirebire vyo gushinga amategeko kugira ngo tubone abantu bagendera mu murongo runaka ariko kandi twama iminsi yose dushaka yuko umuntu atahura ikintu gikomeye kiri mu buzima bwiwe iyo agihaye agaciro ubuzima bw'ubwabo bugenda bufata umurongo Imana yashinze yuko ubwo buzima bufata icya gatatu cyabaye kuri Yefuta ni iki kintu yakoze mwemu yaramaze kuza kuri we Yefuta acaja mu banzi bantu atangura kubasaba yuko baza bagafatanya nawe kugira ngo ashobore kujya kurwana intambara ziwe aba bantu ni babanzi kera cyizeraga cette fois-ci akaba nabizera kubyinsinzi yashakaga gushika ko mu buzima bwiwe Iki niki nushaka yuko nacho nyene tubona cha gata tudukwe kumva yuko duhamagara kudepanda nacho ni abana b'Imana muvyumve neza ntabwo uri muri yisi wowe nyene ntabwo uri muri yisi wewe wenyene yewe nagihe nakime Imana yigeze yiyumvira yuko umuntu yobayeho ari nyamwigendako Niyo mpamvu Imana iri kwiravuga kuvyerekeye ishengero ivuga ishengero nk'umubiri aho urugingo rwose ruri nico rumaze kuri bien-être kubwo kubaho neza k'umubiri wose Niyo mpamvu aho ushobora kuba uri positione hose ku mubiri ingingo zindi zose ziri nico zikontribuye kuri bien-être yawe. Haleluya. Amen. Iki kintu ilfo yuko nk'abana b'Imana tucumva. Niyo mpamvu twereka abantu uburyo bwose bushoboka bw'uko nge n'abantu bashobora kuba mu banzi. Bamwe barahura kubw'ibibahuza. Bamwe barahura abagabo bafise ukungene bahura, abadamu bafise ukungene bahura, urwaruka rufise ukungene ruhura. Yewe abantu bafise ibibahuza bitandukanye. Hariya mu makartie mazone yanyu hariho ama life group aho abana b'Imana baza bagafata imyanya yo kubana. Ikibazo kenshi ni uko abantu batazi agaciro k'uwo mwanya, kubera yuko uwo mwanya kenshi abantu baraza bakicara mbega wakuye iki muri message ya dimanche mbade jewe nakuyemo yuko Pastor Chris yavuze yuko ugushaza no gushinyiriza mbega wabikuye kuko urabona cyagihe izuba ryari ryatse seriezma agatangira kubira icyuya yatangiye kuregreta kubera iki yambaye ikoti. Bon, abantu bagenda bafata juste akantu kamwe kamwe kuri message yavuzwe n'ibi nakuyemo. Ariko kandi ugasanga nti aba bantu ntibariko barafata umwanya wo kunywana banywana nk'uko byari bikwiriye, kuko iki kintu kivuga kuvyerekeye gusabana, iki kintu kivuga kuvyerekeye umubano wa bene data. Ntabwo ari juste kuza tukicaririya saha imwe tugaca tuvuga gusa ivya message, nubwo tuba dukeneye gutahura neza iyo message kunge niba applicable mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko turakeneye kumva yuko ndi connecte na mwene data, ndi connecte na mwene data, ubuzima bwanje bufatanye n'undi mwene data. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribivuga cyane bati ngo ntimubure gukoranira hamwe, hanimubaye buraye igice cya 10:25, ntimubure gukoranira hamwe nk'uko bamwe babigize umugenzo, ngo kuko wa munsi mubi uregereje. Mwege mukomeze gukoranira hamwe kuko niho honyine mushobora guterana intege, mushobora gufashanya, gusengeranira, kwikoranira imitwaro, guhanurana, gukeburana, kwigishanya. Icyo kintu ntikibure mu buzima bwanyu. Inkuru ya Amnoni na Tamari. Amnoni yifuje mushikiwe, yifuje petit sere wiwe, ariko umudemi sere wiwe. Yifuza kuryamana nawe. Muruvu kunge n'ubuzima bwe bwari buri mu kaga. Aho wifuje umukobwa ukagera aho wifuza mushiki wawe uri umwana w'umwami ushobora kwihereza umukobwa wari we wese akwemereye wo ngaho hanze. Ariko umutipe yumva aratse yakijwe no kwifuza mushiki wiwe. Icyo ni kizira. Ni kizira. Muri uko kwifuza amnonagera naho rwara. Yarafise mugenzi we yitwa Yonadabu. Yonadabu yari umwana, yari umukuze wiwe direct, umwana wa grand frère wa Dawidi. Yonatani, Yonadabu aza kubwira Amnon ati bite ukume ngo murare idahari. Undi nawe acamubwira ikibazo afise bati rero jewe ikibazo canje ni iki. Amaze kumubwira ikibazo ciwe Yonadabu aramubwira ati icyo nticari ikibazo, wewe kora gutya. Acamuha imitwe yuko nge naza gushika kuri ya ntumbero yifuza, kandi ibyo birashika. Mwibuke ijambo ry'Imana yabivuga neza yuko abagenzi babi bazokwa mabono n'ingeso nziza. Nimba bagenzi babibona ingeso nziza, muyindi vugo abagenzi beza bazoranforsa ingeso nziza. Rero nukubera maso ninde afise ikibanza mu buzima bwanje. Iki ni ikintu gikomeye. Durahamagariwe kugira abagenzi, ariko c'est pas n'importe quel ami mu buzima bwacu. Hari igihe umuntu areka kwidekonekta n'abagenzi biwe ati ngo kameme ngurazi ngo nabagenzi twarakuranye twariganye yabana dukora ama business hamwe tugize iki. Uha gaciro mu buzima bwawe azokoma afite influence ku buzima bwawe. Uha ikibanza, uha umwanya mu buzima bwawe azokoma afite icyo akora ku buzima bwawe. Niyumviriye ni igihe Amnoni yari kuba afise umugenzi yubaha Imana mu buzima bwiwe. Uyu mugenzi yobaye hafi ya Amnoni akamufata ukuboko akamwishinikiza ko bakagenda bakarengana icyo kintu kugeza igihe Amnoni azoshika hakurya agashima Imana yuko ataguye muri cya cifuzo yari afise mu buzima bwiwe kibi. Ariko kubera yuko atarafise abantu bubaha Imana mu buzima bwiwe ashobora kwikonfia ko ashobora kubapartaje umutima wiwe abagenzi babi bamugira ko influence mbi bituma ubuzima bwiwe buheza nabi. Imana ishaka yuko ubuzima bwacu buba connected n'abana b'Imana. Kandi reka ndakubwira iki kintu, apana umuntu ari we wese wabunda afise muri we kubaha Imana kuko nibazo kugira ko influence nziza. Toko turaganira na Deni kuri ico kintu ukungene ibi bintu nibikuye juste kuba ibintu byo kubangongonga ngo mvazi ngongongo dufisa abagenzi turakoranira hamwe mu maselule tugira iki. No, birenze juste ibintu byo gukora. Ukuye kurondera umuntu ushobora gupaktaja nawe intege nke zawe. Umuntu umukonekta, umuntu uzi yuko egome arazi intege nke zanje ariko ntaza kunshira urubanza. Numuntu aza kunsengera, numuntu aza kumpanura, numuntu nawe nyene atashobora gutinya kumpartaje experience ziwe z'intege nke kuko intege nke ziwe zishobora kuba ari inkomezi zanje, intege nke zanje zikaba ziri mu nkomezi ziwe, maze dufatanya amaboko tukaduga tugashika ku rugezi Imana ishaka yuko dushika ko. Ariko ukwiye kuba ufise uko gusabana na bene data kukuri. Kukuri apana juste vyimigenzo kuko muri Life Center duhamagarira abantu kuba muri iyo migwi ukabuzi uko ndi connecte na bene data. Ego menda shaka kutavuga vyose nubwo icifuzo cyacu nuko umuntu ashobora gusanta ari aleze nigi abandi bamenye intege nke ziwe muri group kuko azi yuko atakindikiza kuba atari kumushigikira atari kumusengera. Ubwo nigo rugezo Imana iduhamagariramo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikibazo kenshi bitugora nuko tutaba tuzi imbega bo bene data turi kumwe. Nigeze kubabwira inkuru y'abapastori batatu bagiye gusengera hamwe ku musozi. Mu giswahili iyo nkuru twayise wacungaji watatu faragani. Abayingere batatu bari mu mwiherero bariko barasenga. Hanyuma umwungere wa mbere atangura ati jewe rero mumfashe munsengere kubera yuko mfise intege nke ewana. Buri amashikanwa si jo mbona gusa igikorane giheze kugira ngo nce nje guharura rero buriya namaniya giriza imisi yose kungere njye amashikanwa yishengero barambwa ati mwene data nutekane turagusengera kandi Imana iragushoboza. Wakabira ati jewe nanje munsengere hariya ntimuzi kibazo mfise kweri. Aha muri eglise nkubisudukobwa amaso igisho ayayayaya biba vyamaze kuyangara bavuga ati mwene data komera n'ukuri turagusengera Imana igukomeze. Bari bande wa gatatu avati jewe ntimubize igihe cyose mpuye n'abantu tudasangiye ubwoko nubwo ndabatwengera ariko mu mutima numva mfise urwango munsege n'ukuri mwene data turagusengera Imana ikubohore. Wa kane na waguma ahose bati nawe tubwire rero tugusengere bati jewe mushaka mureke gusenga nitubwire tugusengere ni jewe mushake mureke gusenga ni kubera iki ni nubwo mwosenga nibiri bukunde ni nigiki rero ni aha ivyo mwavuze vyose ivyo mwavuze vyose abantu bose bamaze kubimenya bose bamaze kubimenya ati ushaka kuvuga iki ni akarimi kanje ni reka tugusengere kugira ngo bigarukire ngaha ni mwaga musenge mushake musenge ariko ngaha mfa gusa gusora ikirenge ngaha uwo duhura na wazo bayamaze kumenya byose byabaye. Gona ne kubereke wowe utatubwiye yuko ari kumeze abari wowe utangura mbere yuko tuvuga
Ni kandi nashaka kumenya ibyo muvuga kugira ngo ndabisohore.
Zasari igihe abantu tutaba tuzi abo turi kumwe muri iyo migenderanire Imana iduhamagarira kubamwo yuko ari abantu. Iyo byahejeje kuvugwa byose n'abandi baca babijumva. Ariko reka ndakubwire ibi ntibishobora kubuza yuko uba connecte n'abandi bene data. Hari ijambo rimwe ryama rivugwa nasomye kenshi umuntu avuga ngo nubwo buri we wenyene n'Imana uri la majorité. Ngo nubwo buri we wenyene n'Imana uri ni la majorité. Ariko reka ndaguhebuze. Sinanse y'ukuri kumwe n'Imana wewe ushobora gukora ibirenze ivyo la majorité bakora. Ariko reka ndakubwiza ukuri, Imana ntiyashimye y'ukuba wenyene, yagupozisionye mu bandi kuko arazi yuko imfashanyo yawe izova muri bene data bandi. Imfashanyo yawe izova muri bene data bandi. Yewe insinzi ya Yefuta yayikuye muri bene se, yaranyuranganye hagati muri bo abwati nimuze muntabare kuko abamoni ntibikunda yuko ndabanesha mu nkomezi zanje jewe jenyene. Ndakeneye inkomezi zanyu, ndakeneye amaboko yanyu, ndakeneye sutiye yanyu muri izi ntambara, muri vya bindi Imana yaduhaye nk'umurage, muri ya victoire Imana yaduhaye nka nk'umugabane wacu. Ndashobora kubirata, ndashobora kubihusha, ndashobora kutabibamwo, kutabiryoherwa igihe cyose nzo kwibaza yuko no dependa na jewe jenyene. Ndakeneye bene data kuko Imana yarabatungishije kugira ngo mu butunzi bwabo na jewe benefisi ivyo vyiza vy'Imana. Uvyumve neza yuko ukeneye uwo mwene data. Hanyuma ukazo mubona atari parfait canke parfaite azo bari fiston. Ok, iyo atari parfait canke parfaite unyuve neza ntacyo bitwaye kuko mwese Imana izogenda ibakoreshereza hamwe kugira ngo umwe wese agende aperfectiona mugenzi we. Tuvyumve neza, Imana ishaka yuko tumenya yuko abo bene data bari nico bamaze mu buzima bwacu kugira ngo dushike ku ntsinzi Imana yaduteguriye. Ntunge bene data, naramaze kuvugana n'abantu batse ngo Joyce nshobora kujya muri cellule ngo sinzi uko abantu baba bameze. Yewe uko bameze niko bameze, na ufise uko umeze. Kandi impamvu udashaka kujya muri bo nuko ari ibintu kumbura udashaka yuko biba expose, uri kurabihishahisha. Ariko kandi ni wajya muri bo urashaka kuzoharonkera mu ifashanyo igushoboza kuzobinesha. Yesu ashimwe cyane. Duhaguruke dusenge. Intsinzi yacu twarayironkejwe muri Kristo Yesu. Kuyibamwo nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka, ukwiye kwamuzi yuko ivyo vyose ubibenefisya kubw'indagano ufitanye n'Imana. Umenye ico Imana yaguhaye, ico Imana yavuganye nawe, kandi ico ntigishoboka igihe utari kuraha agaciro ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Kandi ni mpemu yera ashobora kurongora ubuzima bwawe akagenda bushitsa kuri vya bindi Imana yabikiye ubuzima bwawe. Kandi umenye yuko Imana yaguhaye ingabire y'abantu kugira ngo abo bantu Imana izibakoreshe kugira ngo ivyari vyawe ushobore kubibenefisya. Ndagushima Mana. Kuko iyo turwanye intambara zacu niturwana nk'abashaka kuronka intsinzi. Ijambo ryawe rabitubwira neza yuko intsinzi twarayiherewe muri Kristo Yesu. iyo turwana nibiturwanya mwami tuba tuzi neza yuko icyo watugize cyo yari solution ku bikintu cyose duhura nacyo ku buzima bwacu niyo mpamvu umwami mu ntambara zacu atawundi tudepanda na watari wewe niyo mpamvu icyo uvuga ku byerekeye twebwe mu ijambo ryacu mu ijambo ryawe mwami nicyo twubakirako niyo mpamvu nsenga nsaba kugira ngo uzane iyo nyota mu mitima y'abana bawe guha agaciro ijambo ryawe guha agaciro ijambo ryawe mu buzima bwabo kuko nicyo cyonyine gishobora gushikana umuntu mwami mu kubona neza umugabane wiwe maze akanawugenderamo mwemu yera ni wowe uri hafi yacu uri kumwe natwe ni wowe udushoboza ni wowe udutahuza ni wowe utwigisha ni wowe urongora intambuko zacu ni wowe udushikana kuri cya kindi mwami watuneshereje ndanasenga kugira ngo mwami abana bawe banatahure agaciro k'umugisha waduhaye igihe waduhaye kuba mu muryango igihe waduhaye kuba bene data igihe waduhaye mwami abandi dufatanyije muri uru rugendo nk'uko ijambo ryawe ribivuga dusangiye amagorwa ako kandi tunasangiye n'ivyizigiro niyo mpamvu mwami nsenga kugira ngo hako umuntu yidetasha ahubwo umuntu yumve yuko akeneye kuba hafi ya bene data kuko aho ngaho niyo mwami umwe wese agenda agire icyo aterereye mu kubaho neza kuwundi reka ubuntu n'umugisha wawe bikomeze kuba ku bana bawe kuri vya bindi vyose mwami twibaza yuko ari vyo twari dukeneye kubona ariko tugire mwami dushire mu ngiro icyo wowe uha agaciro mu buzima bwacu kugira ngo mwami abana bawe bagende bagendera mu ntsinzi wabahaye ubuntu n'umugisha wawe bibane natwe utugirire neza mwami muri indwi nshasha tugiyemo ukugira neza kwawe gukomeze kuba ku bana bawe mu izina ryawe gera mwami Yesu amen haleluya umwami Yesu.